kisha ushindo lokana la St. Francis na Fernandi Tipola Nicole Nathana na Nitum na Paguzi Neti ufikini no itemba agandati uwani banyana banyana noti ETR Congo goal number 28 Ipola wanigeza utembi abenge kakecheleli unatua belkecheleli 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 utembi katana